he wale o e kapua. Ka pua loke lani a he rani, a he rani na ho oe, he wahine ui. O he, o he wale o e kapua. E kapua loke lani a he rani, a he rani na ho oe, he wahine. Wale o e kapua moki hana hana e, hana e noho vau, lai hohi.